Yaba futhi sanibona. Sekunjalo ke manje. Silala esikhona. Ulala esikhona le ndawo isekaGiso Central ekaGiso eGoli. Uzani bafowethu uzani siyaphoza la. Waphungalenja ziyakhala. Uzani bafowethu. Uzani bafowethu uzani 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 uzani. Khala enyameni manje. Uzani uzophoza. Aphuza abaphuzayo bhema bhema. I'm trying to open. Ziyakhala manje. Stoko siningi sigcwele angithi yabo kusabele ngipheke manje amafriji a empty amafriji ngena izolo la yabo a empty amafriji kumele ngifake manje ngene yesitare yabo amafriji onke lawa empty umbuzani bafriji after 30 minutes amafriji azobe gcwele into akazi uyibone azobe gcwele into akazi uyibone. Uzama futhi nizophuza zikhale.